Alo mai kako, wau ki hei nahale a, mahalo nui loa ia oe e maia lau o kaleo no ke kono ana mai e ka hana ana i ke ia. How do I practice ku oko a in my daily life? I just be myself, kind of an oko a dude, and it's more easy for me to ku oko a than to ku like sometimes, and that's not always a good thing, but I take care of the ohana, I take care of the community, and anything that comes against that, that's when I ku oko a.
Eku, 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 eku okoa e Hawaii e. Eku, 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 no ka pono o ka lahui e. Eku ka kou e Hawaii, no ia la I lihia. E hia ai ho I ka mana o, I mau ke ea o ka aina. E kumai e na mamo, hulu nani hulu mele mele. E na namai ko pula pula, o ka ika mahi ka palena. E ku, e ku, e ku, e ku okoa e Hawaii e. E ku, e ku, e ku, no ka pono o ka lahui e. Ke ku nei o kona hua nui, ma ke kua lono o ke ko o lau. Hua ala o pu o ehu, o mahi nui me ulu mawa o. E ku hou mai o makalei, ma ka pikoa o ka ilua. No ka vainui a vehi, ka pahu hopu o na mea a pau. E ku, e ku, e ku, e ku okoa e Hawaii e. E ku, e ku, e ku, no ka pono o ka lahui e. E ku, e ku, e ku, e ku okoa e Hawaii e. E ku, e ku, e ku, no ka pono o ka lahui e. Yeah.